ikindi nakunze kumwumva ko cyane yarakunda gusaba ko abarundi boreka gukumirana mbere yaravuga ko umugambwe iprona hari abarundi yari yarakumiri n'uburo biribonekeze twa twashaka gusaba cyane cyane leta n'umugambwe uri ku butegetsi ico kintu cyo gukumirana buraba kikagabanuka abarundi bose bagasabikanya ibihari uko amategeko agenga uburundi abivuga kuko abarundi bose babwiza gusabikanya gutwara igihugu kuva hasi gushika hejuru kibonekeza ruko ubu atari ko bimeze twa dusaba rero ko ubishyira mu ngiro nabyo mu maguru mashya kindi twanagenda mwumva ko cyane yagiye arasaba ko ariho abafungwa ba politiki hariho benshi cyane rero bazira ubusa sanga bari by'ibitoki abandi barababesheye aba bose twosaba ko bafunguka nkagira ko ronsa ubutegetsi ko bora bakanyarutsa urubanza rwa president Keffa arongoye umugambwe CODEBU nago nyene rugacika mbere tugasaba ko nawe nyene bomurekura.